Tika tonu tā tētahi purihimana pupuhi i te tāne i whakatā iha ihara iāia no ki roto i tētahi hōtēra i Taranaki mo te 13 hāora. Koe rā te whakatau a te pūrongo a te mana arotake o te manatū purihimana i te rānei. He ai ki taua pūrongo i te whai whakaaro te purihimana ki tōna no haumarutanga, ki te haumarutanga o ona hoa purihimana tai atu ki te haumarutanga o te wahine e noho mau here here ana kia Anthony Ratahi ara a Marcel Beer. I te wā i pupuhi ai te purihimana rā i a Ratahi e 3 tau ki muri.